yoname susule mia fi Jump, no, ni ma trouble, walk soon.